mwalandidwa programu yathu ya mateke nyandine mkonzo wanu Zigonias ndipo mu studio mwathu tina dotoro wathu Dr. Limbikan adotoro mwalandidwa programu
nilibwino mkonzi kaya muli bwanje
ife tilibwino takunyadirani adotoro kulivutwa anthu alolepa makhalata amulusaka kuti nchiyani mvula mulusaka silufuna ubwera ndinapita southern province mvula inaloka mchinga province mvula iliko Northern Province mvula liko. Suno mulusaka ndichiyani chamene tinachita kupeza kuti mvula kulibe.
Mankhwala aliko akabwere chifukwa muziba ngati mvula siluloka zimavuta vinthu. Koma chimene ndimaona nchakuti kumabiririra kumwamba mvula ikafuna obwera upeza iyo kwasa chimphepo chaka cheka. Niye chikulu chimene chichitika mulusaka machimo achulukisa. Yapaka machimo. Mvula ikafuna obwera paja ilu bwera mvula ipeza kuti anthu akumwa mowa ni uchakolwa weka weka. Paja mvula ilufuna obwera, paja ilufuna obwera, nupeza anthu walibize, chigoroto, bize. Uyu aluenda na kazi wa vene, uyu amuna wa vene, bize, chigoroto, mulusaka. Mvula singa bwere so. Ikafuna obwera futi mvula, upeza kuti anthu walibize mmadisco, kaa. Abo, ungaenda kumu, nye mvula singa bwere ngati uchimo wapakisa. Mwaona ka, koma ina mankwala ni ina wakabwele, pamweni naombeza naona kuti kuliwina munthu mmene muno mulusaka, anadia ndalama za mvula. Ndalama zili ufuni kopeleka kumvula, anadia ratu. Koma chikulu chimene nifuna, nchakuti nichite invite mabishop ndi machariji, pamozi na mankwala yanga paja, uja munthu wamena anadia ndalama za mvula, tiza mupeza mankwala aliku wakabwele.
Zikopo.